banange tudemu kubire katikiro ngale zenjawo mabu kujja kwa katikiro kibade kinene nnyo nga tuwerekera mukwana waffe Pastor Yiga abisaayi amannya nze Ssegirinya mulwani nga nze NUP flagbearer Ssegirinya, MOP to pick away to North. I tell you, I don't want to cheat. Get your own.